Ashhadu an
la ilaha
illallah
wa ashhadu anna Muhammadan
Rasulullah.
Allah
Muhammad.